wa mbere rusama niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu gihugu cyose muri komine ya Rugomba mu ntara cy'Ibitoke byo birori bikaba byatangujwe na defile ndende abakorera mu bisata bya leta n'abigenga habikorora twabo hamwe n'abanyeshure bitewe iteka n'umuhanuzi wabura matari ntara cy'Ibitoke mu byajejwe harimo amategeko Sereusi Ndikumana na bamwe mu bashinga amateka batowe muri iyo ntara Gilbert Manirakiza mustanteri wa komine ya Rugomba mu ijambo giwe kaba yahaye ikaze abitabye ibyo birori
mwizina rero ryabene gihugu bose bo mu Rugombo no mwizina ryanje nyene nagira ngo mpikaze mwebwe mwese mu byagiye muri kino kibanza kugira ngo uno munsi mukuru mwiza uze kuba umunsi umunezero kuri twese tuze gusangira abaronse bibuke abataronse kugira ngo dukomeze ubumwe no gukorera hamwe
nayo nkuru nziza Dieudonné yaserukiye urunani mpuzamasendika kosibu mu ntara cy'Ibitoke akaba yashimye leta twigoro yagiye iragira kubijanye n'ingingo yo kunganisha imishahara mbere ko n'amategeko ashigwa ko amwamwe hisungwa uko amategeko mpuza makungu abitegekanya hamwe n'umugambi kuronsa agashahara abakukuruke naho biri uko mu runani mpuzamasendika kosibu bakabona ko hari bamwe mu bakoresha usanga bariko batoteza abakozi bamwe mbere bamwe bakirukana ku mvo zidafashe neza ugo runani rugasaba mu gibyo bishitse kuhoba ibiganiro
abakoresha bitajyohera kumva mu matwi iyo tugaragaje ibyo bakora nabo tubasaba ko botegekanya ibiganiro nyabyo mu buzi bajejwe canke mu mahinguriro yabo hagati y'amaserukira abakozi n'abaserukira umukoresha mukuru gutyo twirinde twese kwama twumvira ibibazo mu maradiyo mumbonesha kure uno mubimenyesha makuru atari uko naho ni ngombwa naho bitoba bivuzwe uno munsi ejo canke hijya yejo tuzisanga byarenze impinga
Aresi Ndabizi yaserukiye ishiramwe ry'abakoresha mu Burundi akaba yamenyesheje ko mu bijanye n'intwari bereye leta y'u Burundi yubahirije ibijanye n'amategeko agenga akazi n'abakoresha bigishijwe inama
kubyerekeye leta muri uyu mwaka uheze yarubahirije intwari bereye nshaka kuvuga ko kubyerekeye gushiraho amategeko agenga akazi n'abakozi n'abakoresha bagishijwe inama mu gutegura amategeko mperekeza y'igitabo cy'amategeko y'akazi umushikiranganje bijejwe yashizeho umugwi w'abahinga baserukira leta ishyirahamwe ry'abakoresha be n'ishyirahamwe rikuru ry'abaserukira amasendika kosi uwo mugwi ukora neza cyane kuko ugerageza kubahiriza inyungu zabo ibyo utumvikanye ko inama nkuru y'akazi niyo icibishira mu buryo eka mbere no mu gisata cy'akazi ka leta itegeko rigenga abakozi ba leta ryarasubiwemo abaserukira leta n'abaserukira amasendika y'abakozi babigiye inama
Sereusi Ndikumana umuhanuzi wa buramatari ntara cy'Ibitoke ajejwe iby'amategeko yari yateye iteka ibyo birori mu ijambo yashikirije ariyo n'ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku munsi mukuru w'akazi hisunzwe icivugo cy'uyu mwaka kigira giti mbone za mu bumenyi ni mube akarorero mu bagwiza umwimbu akaba yamenyesheje ko ico kivugo itumbera cyane imboneza kuko arizo muntu mbere ko imboneza zoja imbere mu migambi iterambere ya bose
murumva rero ko iki kivugo itumbereza cyane cyane imboneza dushaka ko imboneza ije imbere mu migambi iterambere ya bose kandi igasabwa kubera karorero keza muri byose abirongoye twama twabivuze n'ubu turabigarukako igihugu gikura mu by'ubutunzi iyo abene gihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbo ivyo sivyo turinda kwigishwa kuko turabona ko Burundi kiri nyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze tujyana aho gukora none rero uyu munsi nuwo kwisuzuma duheze twikebuke bivyukiranye mu gukora ibikorwa bituma Burundi nabwo buja mu bihugu biteye imbere nicyo gituma mubona dushaka guhera kuri bakizigenza batanga akarorero kuko twinjiye mu ntumbero nshasha
mumenya ko umunsi mukuru wasozerewe no gutanga udushimwe muri bamwe bakorera mu bisata byo muri komine ya Rugombo bakoze neza aho twamenyesha ko aho ni radio CDN rya Cibitoki yashoboye kuronka agashimwe